Upande ya left.
Thank you.
not close. Kabisa, mardadi doyo kabisa.